Midi di nyanyante chua. Emre biyam diska befi Europe akume busu yanfuwe wa Ghana no. Mi yusu tap tap send. No fee mobile money transfer. Eye easy, eye convenient, eye fast. And sansu ye free. Woon tia she. Mi diskava ye ma pim. Tap tap send. Intiene, also download the Tap Tap Send app. No, ever mobile phone so free. Nefesika kumu abusi ya for Ghana fanenye na Tap Tap Send. Papa no no.
Abusi ya ambulance ni neba no. Ni, enya dia kwa kuchu, enya cement bag. Ni, enya cement bag na diko. Abusi ya mechi ya kubibia uti manasa wa osheme ya muamude se kumkron besika hoy. Nana prempe ene kasei. Abusi ya ene mebesi ya din kumon kakra. Efa eye ena ambulansa ya de tri eye cement. Na saasi mi medin kanyaka. Na ene mesa e babisi sujia. Mese diye omen biyana e jimifuo en kwasiafuo no e dosu. Esri enyansafuo ni biyano. Sawo mano ebre sawo mano impuntuo ene nkoso paade ebo amote se de jonso aba akoko ebusia oman bia na sabi emumpanifu adwene wo fom na omuntimi hunu se ewiase ha ye wei ade ba ako a etimi sese ni paadwene eye mra ni so bibi nsemfo a ade betimi amanipa no asese ma adwene na wanya nuhu sene beya saa bon krona odiye no onkodi biem na afoforo so omudi nachi nso no omanya asua de bibi afrim no saa wo man a wontimi enhyehye mra anase wonfa emra nye adwuma emma enipa ya adwene na sabi enkwasiafo bi ekuta adwembone no saa wo man se wanfa emra anye adwuma ebusua oman jija na wo man bi anso a ye wodwa to anhene obi e bi nsemfo anka wase ye de se ni bakro fa mra kwan so ni e twe na so se ne beya se ni bakro no bone na wodi ye no onkodi bi se ne beya afoforo mu di na chi ene enkwada o mu bebe nya no o meti me sue nya nse bi di afrim no ebusia oman no empuntu pa de ebusia akwa kwa ebu achi bi din na oman Ghana ayi oman a saa no oman ya me bombo obo so nyina no ebusia ebi wo ho oman Ghana nkoana opanyi bi akwako di nsemfo anas akwada bi akwako di nsemfo anka wose yede ne famra kwan so no saa akwada yi ebe kwako dwane atoa eyo opanyi bi nso ana adwene wo fom na saa opanyi na ana adwene wo fom no wodi akwada no echi na ode na ko opanyi bi nso a ono nso na adwene wo fom akwako dwane atoa na oman a dane de nyina yede kasa bebuo ene kasa kwa eda da nipa bia no ebusua aya na e ha adwene Ghana e ka ho bi na saa opanyini wei wo so akwada ne sa dese 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 ekodu opanyini nani mu a anka panifuo mu a mu beya mu buye se opanyini a wotena fie man kwada we nanka no ye bu nanka wefo a oka ho nti opanyini a wo fa se onana aya adie bia etia mra e wo se wodi nyansa etu ni tirimu no ebusua saa opanyini wei ebeji akwada no fomso abonebo omoko ekodru a ensem a aya na opanyini na wadi animu de yefere gwaato ahene opanyini na wadi eye nipa na wadi bone nanim no ensem a aya omuta editu gwane se o oh, wedi e woyo nana na enfomso ene baaye empenifuo ebube bi de ato wo se sede mekan no ebe no ye wo papa wo ho ani ye wodi ye ye de convince nipa ye wodi ye ye de tuli pafo ho but empempi no omu mu di nsemfo edi bone no omu ko ekodwane to a na omu pese omu yisu de obetimi ya convince wo no na wa shaase na wo kan wo kasakoa ana ase abebuo ekwan so to kodu wa oso penyini we die wonana sede mpenefuo ekaaye no oba ejunso egu na so a ha yintwa na emom ye pepa wo fansi na no ene ese ambulance odi akwa akoso a eye cement ti we die ye ba na se and for so be a way beano, facheno, a bean si beam. Abusia, and no anano. A quada, ah, wakwa kwa dia, it's yamra. I was here the name from my crown to send a bay a full flow between young and be a frimono. On my Ghana, you would dare to one hill. As we begin some fua, you panic down a quatuano. Na, Sabi, what they are chop personal co. A crown could gane at was any panel. Not any pacron, as I saw no so now doing what from. Not any panel, no so your man before. Now one poor man who goes to intino. Now one knows why you saw a chopper tan time. A chopa fono no adiatum. Nebusia. Nipa would be boneno, was our quack or 20 di maso. Ebusia, mommy has a video we. Way and la. Let me see. Ebusia, video ya wish a video I can once me. Way a video or quabrane. Ah, ya the ambulance also mano. On only the ambulance no one found fenny power, one found chini pa. Name cement bags and what they check. Na sa video ibeton fere memu no me wo se nipa hodo bebre omo di nchiremu e ba se de de bi omo ye no e wo man ga na mu no asem si a instead se be pene po mesi bre na sa ansen fun na e course no nipa enam no so e ma sa ansen fun no course no ye betwe na so no ba bi o man ga na de enko ofuku obi be kwa kwotete ba bi na o ma hyeda e de nsema ba betubia e de ba betu mfuturu e de gun kofu oni abusuya. According to Ensema, a year ambulance service, Omo PRO, I friend Yusuf, or the better two Enra NSA. Well, say a year ambulance, no, a same could see a year mechanical, a year Budumbura, our moving ye. It's no driver, you know, and I say a year fit and you know, said the air, ye canoe. Aha, fit and you know, ye can you know, and why you're not just or quack or tested. To go away and say, fitanino e de twen eye cement abusia we eye busu makeka we eye ntro we kese dana no won o se dani denya asemsia instead se anke nipa wo hwe sa ambulance no so no nipa wo twi car no ko ho driver ni no de ko ho no anka sa anko ofo ni nyina na kia chi wo mo ni eyi wo mo di e car ni abon si enyi wo di nso a e car ni abon. Instead, say you bet the kiss our action. A man send full a question at two channel. Opinion, a baba bontain, a baby two foot row, a baby bully penny, a baby can send me, there be a gun as a same seer. Will be the bequaco show be, will be so the aquaco show be, San Eco so a man. There were ambulance, a woman, a nipayari. O share a yet ambulance here equally. E nipa na ekwa akofa o e nipa na ekwa akofa ambulance ya mede kire mu e nipa na ekwa akofa ebusua enye mponche enye cement bags enye enyan enye nyane na ekwa akofa e nipa yeti womem anasi fromem a accident et mi si e wo Kumasi to Accra Road na yes se nipa e debu e pickup to na yes se nipa e debu nkofu o cars mu Ghana ambulance wo nyina no Ansana, you bring your bimpo, a barbess, and nipa, and accident sino, a bar, and the fenny pa, or a be a moon ye, Nancampes, a yamum first aid, a year ambulance ni mo, Debbie, Ombe delay, na ambulance in the banner, na a fun and a babifa. It's a busia, Ghana ambulance, a woe, na a fun, if we say, se a quenchian, a si se pair, o fre ambulance, o be fre afre afre, and quod da. Samebua obimbra bonte na yefre se na woni memetwe Samebua obimbra bonte na woni memetwe se wonfa phone se ofre ambulance Ghana ambulance service se ofra obenya omo a unya omo da asem si a instead se anka ambulance ekrom a mefre ambulance se na within 10 minutes o macha kura no no o macha kura no within 10 minutes e wose ambulance edura if you say bi ene nipa no nya cardi arrest e bi onya heart attack bi e bi nipa na yanya wo mu no we hear first aid in time it would be 5 minutes me say atekura e be 5 minutes na ambulance e bro na ababe fe nipa no bagana akwanhia asi a moja e pnam nipa akwanhia asi a ye hear first aid no we be fre ambulance afre ambulance afre ambulance we bi no be fa obefre na akwa kwusi buo so abusua eye sa pepepe obefre na akwa kwusi buo so so mo meba na omo oba be fa omo omo wu no sane koso e wo Ghana enso ye nya ambulance a ye de twi cement aden ya car no asel ambulance hia se ebe fe nipa omo yare nipa akwanhi ato omo no hwede ekoso e wo man Ghana ani ya se nyo panye bia wa ba bonten e ba betun futuro de gunkofu ani se enye sane tie o na ye de ko si eye fitem na fitani no ana wo so wo kwa kwa test ana wo de kwa twen eye cement bag edusia sabri mo mien fe fitani ni nyenche no nipa na driver ni na wo de ambulance ni ko si fitem no e wo se eche no opanye ni a wo hwe ambulance ni so no e wo se eche no obi bia sansem we fa no bia no ye che no ni e bonika ni e twe na so a edusia sansem fun we etu obetwa but ni from me bi mo a kase ya me kase nya no edusia me kase gu ofi se me from me bi mo a enya dia ye betwe obi aso sansem ya abeya obi a eken acha 2 3 days ni e twem na asem fofura ba na san kofo a se bi enna wo mo so ema eye ambulance ni kwatwe cement bags no na san kofo no mafo ho di enche endi menu endi nansa na sansem fo na ekos no esanse ya twe obi aso nti no sansem fo no fofuro esa bekoso fofuro esa bekoso wei ye fanje chiri wo man nanu na nkofo o ka se fix your attitude fix the country fix your attitude asimwe ba ye no me wo se nkofo bi ma ba abonten e ka se o we nti enye se Ghana fo en fix wo magine se ne be ye o man betu mpon ebusua I still stand where we stand it se wo man bia na aye nkoso o man bia etu mpon bia aye mra ana fix aye timanfo na adwene he oba aburukira ha Germany ya no de won kwasea fo bebre de esi ye ye wo biti ha ye obi wo kromu a obetima ye the same thing na emum unuma dia esi se nipa kro no kwan ade a esi se nipa kro no kwan eye mra ade a esi se nipa kro no kwan eye se ye ni gato ahene bia e wo kromu ha so wo ye adwuma na wo din semfo a ebusua ye bobo ka ye twe waso se ne beya afoforo enzia etino nipa ono no wasi bone kwan so de oyɛ ne den onye na adwɛ sɛ ɔbɛ fix na adwɛ no on fix nemum ɔman no emum mra na betima fix nipa na adwɛ na na make no yɛ won kwase afɔ bebre wo kromu ha a sɛ emra no ɛma ɔmo kwan ana sɛ sɛ yɛ gye gya ɔmo a bone ahodo a bɛkɔso wo kromu ana ebusua anka Ghana closer Ghana mpo de sɛ yɛ ntete yɛ ɛne ɛkwan yɛ de nyame suro ɛne nyamesɛm atete no ayɛ na ɛfa baabi no ɛboa ɛkwan a yɛfa so tete yɛn ɛwɔ ɔman Ghana mu no ɛboa kakra ɛma ɛnneɔma bi wɔ a yɛnyɛ ba ɛkurom ha no abusua sɛ yɛde ɔmo pɛ ɛde hyɛ ɔmo nsɛm a menya anka nsɛmfo a ɛbɛkɔ so wɔ kurom ha no ɛsɛ wɔne ɛnsɛ ɔka kyerɛ ba ɛsiane sɛ yɛde mmara afɛk sɛ ɛyɛ temamufoɔ no adwene nti no ɔyɛ biribi a ne wɔsuro ɔwɔ adwuma mu a wɔsuro wɔyɛ polisi ni a wɔnkɔgye bribe wɔyɛ politician a n'asɛdeɛ a ɛwɔ sɛ wɔyɛ sɛ politician no ɔbɛyɛ nti no mmara no afɛk sɛ ɛyɛ temamufoɔ no adwene ama ɔmo suro no ɔma bi babusua ɛsiane sɛ ɔman Ghana mu no mmara no nyɛ adwuma nti no saa nsɛmfo wei no ɛbɛkɔ so akɔ so akoso akoso if it is any pana wo di sansemfo no ye chini se pe obekwa kwadwa atoa eye opanyini bi na opanyini no adi nanim eye dwato ahe ekrom ha esanse ye ni dwato ahini nti no emra no ana se timamfo no ese sa o madwen abusia according to eye Yusuf eye PRO oba abonten ede nsembe tuwa eye ambulance service omo PRO ede nsembe tuwa no wɔse deɛ bɛn wɔse kaa na sɛ a yɛde akɔ akɔsi ɛyɛ mechanic a yɛyɛ ɛti fitani no sɛ deɛ yɛka no fitani no ana yɛfrɛ no sɛ wɔse wɔkɔ akɔ test kaa no ɛti saa fitani no ɛna de kaa no ɛkɔtwe ɛyɛ cement bags no abusua wobɛ kurom ha yɛwɔ ɛyɛ policefoɔ yɛwɔ ɔmoa mechanics a ɔmo fix ɔmo cars police fo e wo mo fitafo a so mo cars e seya police fo fitafo na ye ya wa ambulance fo fita fo a se car ne se ya ambulance fita fo ene ye ye mfa nkoma eye outsider ye mfa nkoma abontin suni ye wa omoa workshop a omo cars fire service your friend is saying police service your friend is saying soldier fo ye wa adwumaku obia e wo ne fita fo a se car no ese ya omo fix car no edema omo e ba ne sen ana Ghana ambulance service momo de mufutafo e wa abonten enye bone se futani e wa abonten friends ono so benye adwuma aye na emom se futani no wa abonten no mometimi afa no adwumam mometimi afa no adwumam na se be se wa ye adwuma e de amamo na emra ene bibia e de dana akwan se hey car no ye ya o test no ho a se ni se na wo se wo ye enye se na wono no adwuma na woyɛ onim ho mra na emum sɛ ambulance ɛsɛi na yɛde kɔsi ɛyɛ swami magazine yɛde bi kɔsi ɛyɛ asafo yɛde bi kɔsi ɛyɛ ha yɛde bi kɔsi ha abusua ɛfasɔ bɛ ne wɔ so abusua ɛba ne saa na saa nsɛmfo bi sɛ yɛ na bɛkɔ so wei ɛyɛ bra meje wɔn nsɛm no a wo bɛkan no meje bi sɛ ɛyɛ no kɔrɛ wei ɛyɛ bra bi kɔ Ghana deɛ asɛm si a ɛntronko ana ɛmpɛnifoɔ ba abɔnten ɛbɛka because of so kan sem bi e de twetwe twa no ho abusua ye to man ga na mu police car na eye police ni e de kwa kosi eye inspector bi ba o school ye to man ga na msa no man kwa so san no man kwa so police car ai wo se e chase for akronfo police car anka wo se e nanti krom se de obe krom a police car nanti krom na akronfo ene ensemfo a ekwo so nyina no na police cars no ene nani na nkrom na omo hwehwe eye nipa bonefo no okwo man gan le mu a ubehu na police car na ekwa kofa eye inspector bi ba akosku me niko status ba mental me hu sanoma ni bi nyina wo police car e ba besi police ni ba e wo school police car etini ko edwom ekodi dwa e de ma eye inspector bi eyere police car etimi ko didwa e ma inspector bi yere yeti wo man gan nemu san san fun we nyina ekoso etimi de me sabi enye me nwanwa se sa ambulance we no na etwe eye cement bags enye me nwanwa because sa no ma we nyina akoso ba esan se enne aman san tin tankese ye no so en san fun bi e be koso bia no yetimi nya bi hwe yetimi nya bi etie ntino no ana we no aba be common se sei ba sansan funwe no akoso abusua me se Ghana ambulance pa me se da ben na wo fre ambulance service e wo Ghana wo saka wo mo da ben ana se fire service da ben na wo fre fire service e ja to ba bi et nipa mbro na no yet krom ha ye wo man ga na mu na e ja to ba bi fire service fo e ko no abusua mo de taxi me ken ebi mpo asaka no etwinsuo edema eye first opinion bi yire etwinsuo edema opinion bi yire abusua oman bia na etumpon bia na na se aye krabehwe aye nkosuo bia no ye de adwene ene nyansa ene chichire sa oman no anka wo hwe sibia akwanhia etesisi sisi e wo Ghana ya kwantimpon so na empempi no ye be fre ambulance se free hin ebe kwa kwodru no na nipa no eye sabi na mu ne dead body ene kwa kofa no akoman gane mu ya kwantimpon ahodwo ye nim ba bia akwanhia etesisi ba bia akwanhia etesi e wo ye friends ya kwantimpon no so no ye betimi abo tent ni a park ambulance ba 2-3 bi esisi ho abusia na se BBC say pa entempana na ye fre wo mo ekromo a every minute bia no wote ambulance nka ambulance na ekɔ no
ye enko fa cement bag o
akwanhia etesi ewo ho no ni a park ambulance ahodo ba mienu asɛ miensa bi na every day na ye de si efrɛse ye de si apatana sɛ na sɛ tent na sɛ ebi sɛ akwanhia bi si ewo ba bi sɛ pa entempana within be 10 be 5 minutes na omo draw na omo tima kwa kwa jini pankwa ba esa se efru o memo a empenfuo binum adwene wo fom na yen dwene enko ye nimti no ya kwa kwa to ambulance ana kwa brane e be twe eye cement e de akọ eye ne site akwa kusi dan sadie we akoso 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 sansemfu we akoso hwe se bia emoje timi pram nipa akwanhia esi no na emoje e pram nipa na enipa da mojem hwe oba wonyem opemfo a anke wo hia ambulance e de ne betum na nko ono so mani agye se wo ye gana ni ye koko ye good ene egudie sabi enoma hodo ye wo ewo manu ono so ne mfaso de anke obenya ne se ye tetete se sika ni nyina kwa bo obesia no ye timi enyo manpanyi bi o de ambulance ahodo aba eto ono so nyimo a ono so nda ambulance ni mbi na ye mfa ne nkosi eye ayawsa bia ne yanje na wo na kana ne ngie ewo ne ho no abusua sa open open fo no se wonyam na okọ awo so a ye de ne to taxi taxi ene ye de ne tum he se abusua eya re ho sem o eya re ho sem o man Ghana se bi o man ne kọ no na insurance Kenya nkopon se social media aba a sense mfo bi se ekọ so a obitimi twe ne camera na odi video na se obi bia Ghana ni bia se so okọ twe sense mfo ekọ so o baabi a enu nti ana wo iPhone na ekuta wo no enu nti na wo Samsung Android phone na ekuta wo no camera ewo enu nti na kwesi bo ni eye camera e de ba eye phones ni mi se wo ko ho se bibi e koso a na wo your mind ba pa che wo camera na kwotete ba bi if is a Ghana de wa hwe a obi aba ba pa pa woni so itu de che wo phone na kwotete ba bi ni video wo video a na wa capture de kroni se number kura na se bi se e ka an ambulance we work capture ne number no aha eye den ya ye behu baabi na esie nipa kro a wode ko ho ne ya twe na so he entino mesre dan ne di sie bia na o ma ne da na koma so se so ko hu sensemfo bi e ko so baabi a wode e show camera o show camera no video ne kama o video a wode fama video blogger bia unya video a fama video blogger bia wode beto eye ne platform so na akọ akire se ne baye se nipa kro na wo di sansemfo no ye betime agu na nimu ase ne atwe na so na ye sade na famra kwan so ye se de ye video bloggers no ye na o ma na ekuta ye no o ma na ekuta ye video bloggers no Ghana fo so nya ye mu gidie anka sentrofo anka wo se mo ye the voice for the voiceless no ene Ghana sentrofo binum e de o montuma akwa akobọ eye politicians fo entuma no ana mu tu fitro o mu bu nipa fa so awo man Ghana mu tende e sentrofo anke wose nya gidie wo mu no Ghana fo eni gidie wo sentrofo mu yen video bloggers aye kasa ewa mansanten tankese ne so obi bia wo ye freedom fighter obi bia na okasa wo dwe wo man konkon Ghana ho bia no unya saa video na ubetimi asende e de akwa akoma sa nipa kro wode beto ne platform so wode to wa eye den ya ebeko me se den ye befo so ma enana ye adwuma ewo man Ghana mo ye befo so ma nkofo bi adwene nkofo bi ehun se oman sebi ye de nyansafo na chichire oman ndi se wo ye jinifo na woto oman mu a wo besua nyansa na wo firi eye wakwa bone ho ebusua bidu besia mo share sa video yi se de beya ebeko akire na sebi empuntuo ana se Ghana na ye pese efo ne ntoma pefira no Ghana na etima fo ne ntoma pefira ebusua mesi obi bia se obe share sa video yi na mesa sre Ghana mpenifuo eye mo amoda ambulance service ano se mpenifuo se se kunkunte enim gua se ebike nkruma enye menyina na musuban eye fun tantan te sa brantie na wode kwetwe eye cement bags no enye menyina na musuban te sa nemum ye se e ka wo nanti ana aka wo to se mo ntimen tu ho na mon na ma fa se enipa krowe anfam na kwan so a ye didi atem ye kan ya adwena ye de nyina mo befra et monya de etene o wa adwumam na wo se bibi e koso a ye wa afam de ye de etene enye sa enkoofuo bi e didi atem enkoofuo bi e ka ma adwene enkoofuo bi e kire ma adwena omodem beka ho ye besre eye obi bia wo ye aban adwuma wo se ye mfa aban adwuma serious wo de okọ officer aya hwese bia aban adwuma etie ye mfa aban adwuma bia serious wo man Ghana mu itina busia momie nyina yen kambom na yen chichire o man Ghana abandwuma bia wo ye bia no fane se eye waawo dia waawo dwuma ana wo ye sene beye o man betima fane ntoma pa efra sene beye o man betimi ayen koso no man ayekra behwe abusia bidum bisia nyankopon ka wo bibia o
Ebusunya, someone person will be called how any money be say mudia. May come for a year bear transit affordable housing. Ah, a wood do what at the amount. Ebusunya, a no mudim kuta mudi, na when you bet you pay.
Bertrand City, Emma wa adaying a ne boarda form. A ewo dodo wa wo inkramante mu. Eye biaye a yato afesu wa fahumu. A gate da no kama kama. A bambon so de da na akwe mu.